imwese muvyagiye muri nongoro y'Imana na cyane cyane mwebwe bavukanye muri mu mugambwe utwari igihugu no munsi mukaba kandi mwemera Kristo ndabahanuye nti nimwigane Kristo mugize Burundi amaba bunyoshe kuko mubukunze kandi kubera icyo mukabwigura nimukomere mu kwemera Imana kwanyu muyegere muyizigire niho muzononokera ibanga n'ubutumwa bwo kwigura kino gihugu birahimbaye kubabona muza imbere y'umuremyi wacu we mushobora byose imbere y'uko muza gukoranira mu gisabisho n'inyigisho bizobafasha gukenguruka ibyiza Imana n'abantu bagiye barabagirira Imana niyo rukozi niyo rurema ntacyadushikiye kitavuye mu rukundo rwayo woba wihenze ubutakivayo wishimye akara ngo nawe urashoboye wibagiye gukiriza amaso ngo uhange Imana yitunga umuntu igihe cyose kuko ari yo nsa soko ry'ubuzima mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya duhaye Imana umukama wacu yaduhaye igisagara gikomeye ubu Burundi tubamwo kugira ngo agikingire yubatse impome n'uruzitiro izo mpome ni mwebwe bavukanye mudutwara izo mpome ni twebwe mutwara mugiriye imbere umukama mushobora byose yarakomeje Burundi muri uyu mwaka araburagira none nahangana imbere yacu umutima wacu umwiyegeke ko nawe awuzigame mu mahoro kuko wamwizigiye mushaka rero gabavukanye ko inzaruka zose z'Abarundi zibayaga mukuri nimutwitangire atacyo mwisigarije nacyo muzorya ikizobatunga kizopfa mu bugengurutsi bwacu twebwe muzoba mwemeye kwihebera bavukanye namwebwe nimwatuyagira ukuri nimuzoba mukitwiyugurura nimatwere ku rukundo tuzoca tubizigira ubutazigururwa nimwatwereka amajambo akiza nta kibuza ko tuzoheza tukabitaba mu nkundire bavukanye nje ku masonga ingiro n'ingendo yo habashikana ugusonera no kwitwara ku muntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamwo nturinde ko dusangira n'ibyiyumviro si ngombwa ibyo bizoza hanyuma nabonye ko undaba ryiza ibyo bizoza biriruka nina gushima umutima uzoba wanyeretse uzoba wanyakiranye icyo cyubahiro n'urwo rukundo bibwirizwa gushikira nurya nitu mwansi wanje urya nyene yambakije urya nyene yanyiciye urya nyene yanyiciye maze ngasa n'uwumukura ku mutwe amakara yaka ariko aramuturira akumva araruhutse uyu munsi turiko turagenda gukengurukira Imana ku byiza yagiye iradutaka yagiye iracisha kuri mwebwe umugambwe CNDD-FDD ngahi wacu mu Burundi kugira ngo dushobore gushikaho tugeze niho rero ndababwira nti nimwigane Kristo kwa kwihebera abandi guturuka ku cyubahiro tugiriranira rwa rukundo rukomeza intege rukomereza intege intungane mu ntwaro nibyo twipfuje ko mwese mwogaruka ko muri iminsi y'igisabisho cyanyu Yesu mukama Yesu yobera abigishwa be muri mwebwe itara ritigera rizima mu byo mwiyumvira mu byo muvuga no mu byo mukora